3 layers, 4 layers, 5 layers, 6 layers, 7 layers, 8 layers, 9 layers, 10 layers, 11 layers,